Ngaphambi kokuthi u-Andre de Ruyter abeke phansi intambo njengomphathi we-Eskom ngasekuqaleni konyaka, udalule ukuthi iyinkinga eyihaqela inkampani ephakela ngogesi eNingizimu Afrika zibangwa inkohlakalo ethinta ngqo nabaholi abathile abangaphakathi enhlanganweni ebusayo. Esithangamini somhlangano esiqhubeka ngokuxhakaxhaka besimanje phakathi kwamalungu eKomidi leScopa kanye naye uDokotela Mufamadi, uvumile phambi kweKomidi ukuthi uDe Ruyter waba nomhlangano kanye naye nongqongqoshe uPravin Gordhan.
What was said to us was enough to enable me to give the advice which I then gave, namely that Mr. De Ruyter must interact with the law enforcement agencies. And as you know, law enforcement, it's a responsibility which is best carried out in a multi-agency setting.
Leli komiti belifuna nokuthola nangamagama alabo ongenzeka ukuthi bakhonjwa ngomunye u-Andre de Ruyter njengokuyibona ababhubhudla imali ye-Eskom.
I know it would be the issues of interest to this committee was there any name dropping? Yes, there was.
Wenqabile uDokotela Mufamadi ukudalula amagama abantu abakhishwa uDe Ruyter emhlanganeni wabo yize egcizelele ekomidini ukuthi banalo uhlulwa labo abasolwa uDe Ruyter.